Oh, man, police, me to none. We are in this work and under 8. One will understand what I shall. The Mishan just left a court, Susoti, Untombe, Faith, it's all. Anga was Upumela now, quite in what up in Tanzania, Uba, Untombe, it's all our faith. Nguye uye watshisa umntana okwanguye nommelwana wethu waka 8
and so far ungena kweni namhlanje kuqhubeka nongaphakathi ecourt niphethwe kanjani apha ecourt
hayi so far siphethwe kakuhle and siye sacetyiswa ukuba eyona ndawo ibalulekileyo kungena ngaphakathi
naka
sihlale phaa ngaphakathi hayi akho nto ibingekho ngxaki kakhulu ukuthi asifiji namhlanje singenisiwe caba uthethiwe kwazi uba abahlali bona bayeza bakuempti namhlanje.
Okay. Ke ndibona kukho ne-members ze-EFF. Can we get someone from EFF ozosicacisela uba bazothini bona?
Siye sahlala phantsi tatsibuthi singabahlali sabona ukuthi le into ayoyethu kuba ndile nto ethi ukuba ebengumntu oyindoda lo ebenze le nto ethe basikho apha ethe buvalelwa akwacingwa nethuba kuba nguwe ngumntu ongumama ingathi khona into enaba enokuqala apha elalukeni apha elalukeni soke sahlala phantsi sacela abantu be-EFF sacela abantu bonke bokuhlala baselapha emdantsane andifuna uphosisa i-EFF ithe yabuze baphi nini ngolwesingaphi silapho ukuzosapota yiyo loo nto abantu bethu ababomvu balapha namhlanje bazothi no bey untombi encinci wakutitsolo namhlanje.
Sismayandi, as a community yaka NU8, there are a couple of ilandia in negative comments as kuchwanga about, especially we post zenu malunga. There is no indi raise malunga no landia no tandokas, you understand. Abanye bemane ben nilungisa le into ba ingathi liphara nje lophontombekazi lo ntandokazi ingathi ingwethile ingathi ingwethile very negative and nabe nimile nimele into ba whether uyindoni umuntu or unjani u rich kwanye u poor or unjani community into ni stand senu as a community ka NU8 abuse whether yenziwe kubani. So can you emphasize kuleyo into ba u NU8 ujonga abantu abanjani?
Enkosi tasivich and sizivile sazibona apha ibuhlungu khona zibhalwa ngabantu abangoomama kwelinye inini ndifuna ukuxelela ke noba ebehubuluza phantsi kwebhlorho uthandokazi okanye loo mhlali as long into irongo itshisa ibetha ukuba waphakama wacela uncedo kuye siza kunceda nobuphi ukuba ine-abuse phakathi sizawuphakama kuba sinento ethi andithi urhulumente wethu uthi uyalwa ne-abuse sifuna umbona apha ke ngoku sicela urhulumente simbone apha ecourt namhlanje ukuba uyavumela na umntana ona-25 ongathathi ntweni akho nto phaa laa ndlu sifuna umbona phaa uba uzawujonga na cause untombi encinci hayi imali yakhe inde yena imali yakhe and uyakwazi ukwenza izinto engaphakathi ndisendithetha uba izolo oku ndikunike nje into yayizolo izolo utata akhe bezula ufuna umntana abamazi bakhe kumntana lo ntombazane ibisandokhutshwa ngoku uthozama vele hayi ke khange balale umama kathondokazi okokoko iweekend yonke oko besenza into enye uyabathuka khange kwenziwe nto ngaloo nto siripotile.
So ihambelana nalaa nto ithi ii-communities abantu uyaunderstanda iyajongwa imizi inetreatment yaba bayinikwayo because if ibingumntu okuhlala mhlambi ebe kwileveli ethile community phaya ebengazotrithwa olu hlobo batrithwa olu hlobo ngenxa yoba bejongelwe phantsi belelakhaya and abantu kulula uba bayobankqonkqozela kulula uba bayobaharasa ngenxa yoba bejongelwe phantsi
injalo tasivishi bayithagethe kuba nyhani abathathi ntweni babiyenye ifemeli bengekho nomnye benophatha phaa bebezawudlalela kuti qha bekuba beyazi laa femeli uba bangathatha nantona kodwa ndiyamthanda umama kathandokazi kwi-5,000 yebribe bebefuna umnika yona uthe umama kathandokazi soze ndithengise ngobomi bomntanam ngenxa ye-5,000 so siyambulela ngaloo nto leyo omnye umntu kwimekwa kuyo ebenoyithatha kuba imeko yabo itsho.
Nina niyi-EFF niyive njani le case?
Okay, mandiqale ndibulise kubabukeli bakwa-BCMTV ndibulise nakuye wonke umntu. Thina we received a call last week, I think on Friday. One call from the community esichazele into yobana kunesithwakumbe esikumila kunje. Then sakhawuleza ke ngenxeni ibubhizi beprogram yethu ye-elections sasete up meeting which was yesterday ne-community yakwa-NU8 ebe-concerned ngale nto yenzekileyo. Set up meeting and then we met savumelana ke ukuthi namhlanje sizodibana becourt because that's which there is no way that kule society okanye kule minyaka kulo nyaka ku-2024 ngoku that we can still be talking about abantu abangoomama abanukuneza abanye abantu abangoomama sineproblem enkulu kakhulu abantu abangootata abanukuneza abantu abangoomama. So we felt ukuthi number one EFF is always on the side of the victim kwa landuka our position, that's where we are with issues of GPV and other societal issues. Wonke umuntu oku-vulnerable group which is abantwana abantu abadala and nabantu abangoomama, we will always support the victim in any instance. And then these landuka institutions as far as the court are the correct platforms zokuventilator any issue. And umuntu ukuba ngabana ebe accused okanye mhlawumbi kwenzeke into engafamba yenzekile, i-court is the one that's going to determine and that is going to tell us ukuthi ifumana ntoni na yona. But thina we will always support the victim. So we are here supporting i-community yase-NU8 and we are supporting onke amaxhoba e-GBV and also we are here to support uthandokazi to say that there's no person oziva enemali okanye powerful that will think they are untouchable in our society under our watch. So as the EFF we are here supporting the community on the basis that yonke community ya affecteka bonke abantu abangoomama ba affecteka, all of them are victims and the EFF is always on the side of the victim.
Apha i-community ka-NU8 last time belapha court bayiexpressile indlela they were not happy about i-proceedings zalapha e-court eziqhutywa ngayo ngumanki whereby it was like bahleli kwi-meeting, public meeting whereby kubuzwa khona uba ngoobani abasapota uthandokazi, ngoobani abasapota ulandika uayishushu uhamba intombi encinci yanasenda. So they were not happy at all with umanki indlela aziqhuba ngayo ii-proceedings zakhona and bafumanisa uba kwa i-victim lena which is uthandokazi wathatha wabekwestendini kungekaxoxwa netyala elo. So I'm not sure noba beniseneivile ezo development ezenzekayo and hence baye ba-announsa besithi bayayinida i-assistance of i-community because bayaqala uyibona into eqhubekayo e-court and bafilisha like uba umantyi lona ipolisa eli they are biased or mhlawumbi they don't have interest at heart of i-victim. I'm not sure noba mhlawumbi bukhuwa ivaleyo.
No, besifumene very brief lantuka summary yenantsika ye-happenings while we're not here because thina besiqala uyifumana last Friday but we did get something that says zikhona izinto that i-community khange yilaa nto ke ixole zizo. So we're in the process of compiling all of those because izolo besiqala uba le meeting izolo and we believe that even i-case is going to be ongoing so we're in the process of gathering zonke ezo nto ezo and try and get ilaa nto ka i-advice elegal from someone who's a legal head that's going to tell us ukuthi yeyiphi into ebi right, yeyiphi into ebi wrong, so that if there's anything to be challenged we sithathe lo route. If there's a need for the magistrate to recuse themselves then we will take that route. But we need to gather all the information because we all know that umthetho umthe and it's very technical, so akafuni uthathwa at face value. So we're compiling zonke issues maybe as mentioned izolo and then we're going to speak to some of the legal heads that usually work with the EFF to us assist against the law. So and then emva koko will be able to pronounce ukuthi what's the way forward and what we're going to do.
Sisuka ngaphakathi e-court umantyi wahlala kwahlaliwa intombi encinci apho siyakhona, intombi encinci ufumene ibeyili ye-2000 and kunikwe imiqathango ethi ukuba wathi cakatha inyawo lakhe kwa-aid noba ukweyiphi nendawo ayazi uba uphule imiqathango le abeyinikiwe yase-court. Ukuba uthe kanti kwenzeka into kwibhizinesi yakhe uyathengisa mosi utywala untombi encinci, ethengisa nje utywala untombi encinci ubuthengisa ingenayo nelayisensi. So kuthiwa nalapho azayazi uba kungenwa ndawo xa ebesithi kumanje nokuba ufuna icephe kufuneke lithumele umuntu pa ukuba kwakukho izihorhiso kwafumanisa ukuthi izihorhiso zisuka kuye azayazi ba uzawuvalela
so akayifumene ibail
so
and abantu ndiyabona abantu ngathi batyhafile xa ifumene ibail masayithetha uba uliwene lityala is just oba umtshutshisi lona wena akwazanga umconvince umantyi oba bekutheni ukuze ahlale ngaphakathi I mean izizathu uba makahlale ngaphakathi
itsho kuba uye wanento ethi umantyi umntu ebenze ityala nge-17 kutheni bezobanjwa nge-19 nje wabe sithi andiyazi kuba akanguye umcuphi wale case so zikhona igap wena tasfitch ezikhoyo kule case cause kwane J88 ayikafumaneki even nanamhlanje inintsi into
okay.
Ebunintsini kwayo umntana usister kathandokazi nomama wabo bayoyika ke ngoku bayalidla tasfitch even ngoku baziva basafe but bacela uncedo ebantwini bayafumana ukukhuseleko cause bayamazi yena untombi ncinci ungumntu onjani na
and xa zibekwa phaya phambi komantyi ezo nto ezo khange zivakale
akaziva cause unento ethi akathi ibay yindawo yokuba umntu afumane isohlwayo esikhulu ibay leyojonga ukuba ufanelekile na so untombi ncinci uya kwa-18 unikiwe ngumantyi uba uya ka-18 uzawuba seyfu khona ko-41 indawo yakho ka-41 ka-18 so uqala namhlanje untombi encinci ke bahlali bakwasemdantsane uyohlala kwa-18 ko-41 kanumber 41
nge-12 kajuni sizawubuyela apha ecourt sibheke ecourt ukuxoxa ityala eli likasisintombi encinci nale bheyili anyana ayifumeneyo ye-2000 ingathi ngumntu oluchame nje icangegatara kwathini kodwa iphantsi obulala umntu but sizayamkela uba loku asiko ngaphezu komantyi kodwa ke singabahlali thina sizawuqhuba ngolwethu uhlobo uzawuhlala singamfuni phaa unaphakathi.